Maestro on the beat.
Baby, kumala nara khanjal fale. So marche, lumel ni fan la koy jele. Bëgna man sayo geso gis ma si sa wet chéri kañu jubo surtout lor mo daqlem bul deglu ki ñew na la bayima koku am non la bëggel capitaine mu borom mande commando la bato dem bato coste ki ko bëgg mande duma koku may
non 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 non
Legi damay ngoy ci sey bi
Lila
sey fi ko cere dolli